Chuti bakunzi ba Wandome Charity turabaramukije abari mu gisagara cha Bujumbura abari mu cyongaro yaho ekana bari kuri Burundi amahoro y'Imana bane namwe muri kimwe na Fred Brian itonye bukamu kiganiro Tahura Ijambo mutegurirwa mu gashirizwa nanje gice kuri Wandome Charity kiganiro Tahura Ijambo gituyagira ku gutahura ijambo uko rimeze urashaka kumva ijambo y'Imana cyangwa ama verse biblique cyangwa imirango ya Bibiliya ariko ntuyitahure ariko iyo umaze kuhura n'umukozi w'Imana ari gutahuza neza urashaka kuritahura neza kandi ugasanga urafashijwe benshi ijambo bari bona ukundi kuntu benshi ijambo bagitahura baritahura ukundi kuntu ukuri baryumva siko baritahura urashaka kujyumva uko ukaritahura ukundi kuntu ariko mu kiganiro Tahura Ijambo uzotahura byinshi byerekeye ijambo y'Imana kandi gukuza rwishise ku rundi rwego rwohejeje mu buryo bw'impemo uyu munsi rero ntatevye ndikumwe n'umukozi w'Imana uyu munsi anwaza kutubwira ijambo riri mu musiguzi gice ca 12 ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa gatatu havuga ngo ngo kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza igihe kitarashika aho uzovuga uti nta kikinezereza izuba n'umuco n'ukwezi n'inyenyeri bitaracura umwiza kandi bicu bitarataragurika kandi ibicu bitaragaruka imvura imaze guhita ku munsi abazigamye b'inzu bazotetemera kandi abanyenkomezi bakabunda abasya bagasigaho kuko babaye bake kandi abarungurukira mu madirisha bagahuma haleluya ryo jambo umukozi w'Imana uyu munsi aza kutubwira uyu munsi atusigurira byinshi kuri iki jambo ngo ame wibuka umuremyi wawe ninde babwira ngo umunsi busore misi musore wawe itarahira iyo misi y'ubusore yawe ni yahehe byose aza kutubwira mu jambo ryacu ryo munsi reka tumakira rero atwidondora amatutu nzi mu kigana cy'inyaniza cy'uno munsi hama turakwakiriye umukozi w'Imana
Yesu nashimwe cyane ndanezerewe cyane kandi ndabaryoherewe je nkaba nitwa Chombo Thierry nkaba ndumuvuga butumwa nkaba nsengera muri Eglise Life Center ikibanza cy'ubuzima umupastori wanje andongo yariwe perspectuel akaba yitwa Kagisie Marke hanyuma rero uno munsi tukaba twashaka kuyaga ijambo ariko nanje nkaba ndumuvuga butumwa Imani bampetsa kirira.
Amen. Urakoze cyane Thierry. Thierry batazira Chombo, Thierry utakuzi kuri Wandome Charity akora turaba muri uyu mwanya. Eske terarubatse bimeze gute cangana cyane mu jeune?
Mu gize neza kumbaza ico kibazo. Jewe ndubatse fise umugore umwe yitwa Lorraine Lori Esther ariko ubu nkaba naramuhinduriye izina yitwa ngenda ku mana Lorraine Esther
Thierry Venalimo
oya Thierry Venalimo hanyuma Imana ikaba yaraduhezagiye dufise umwana umwe afise umwaka na meza 3 ego
okay urakoze cyane Thierry nitere ko ijambo riri muri umusiguzi gice ca 12 ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa gatatu ari ryo jambo adusigura uyu munsi urashobora kuja ko utubwire rero udusigura ijambo ryo ryawe adusigura uyu munsi hama tugukurikirane
neza cyane Imana ishimwe cyane
amen
nukuri tugira dusangira ijambo kandi ijambo ribohora ijambo ritumenyesha abo turibo ijambo riduhugura ijambo ridukura mu mwijima rikatuzana mu muco rikatwigisha ico abo turibo nico dukwiriye gukora nico dukwiriye kumenya ico uhora yaduhamagariye hanyuma uno munsi tugira dusangira iri jambo teme canke ijambo ry'umutwe tugira dusangire rivuga ati twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uhoraho hakibona Imana ishimwe cyane ijambo rivuga ati ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uhoraho hakibona bisigura yuko Imana yacu itubwira dukore bicitwa uno munsi kuko mu cyongereza kenshi bakunda kuvuga ati ngo today is today uno munsi n'uno munsi hama ikindi kintu nacyo iri jambo nariko ndagiyumvira muhemu yera aca arari mishurira canibuka ingene umusiguzi ariwe yandise iri jambo ariwe Salomo yavuze ati ngo twibuke umuremyi wacu iminsi mibi itaraza kubwivyo rero reka dusangire amajambo y'Imana ku bwatwebwe kuko ijambo ry'Imana rivuga ati ngo turacyari imisore naho ubufise imyaka 70 ubukira umusore naho ubufise imyaka 60 ubukira umusore uno munsi tutariki 20 z'ukwezi kwa mbere muri 2023 no munsi uhoraho yatwongeye kugira ngo tunezeregwemwe kugira ngo tukoreremwe kugira ngo dukore imirimo y'Imana uko biri kose ko bimeze kose ko bisa kose ngo twibuke umuremyi wacu imisi mibi itaraza n'iryo jambo tugira dusangire ndakwinginze wugura umutima wawe wugurira imuhemu yawe kugira ngo wumve ico muhemuraho ariko aratubwira tutarasoma hano Imana yakoresheje umugaragu wiwe yitwa Yosua iramuhagurutsa iramubwira ati Yosua mwana wanje aya majambo ari muri iki gitabo wame uyarimbura amanwa nijoro bisigura umurango nijoro ngo nihi ivyawe bizogenda neza aya majambo iki gitabo yari karavuga n'umutima wacu iki gitabo n'umutima wacu kugira ngo turimbure kugira ngo tumenye icyo horaho ari karatubwira tumenye icyo hora dushaka ko hanyuma Yosua yahagurutse n'imbaraga n'inkomezi nyinshi ahagarara ku ijambo nuno musubira duhagarare ku ijambo hanyuma hacaboneka uwundi mugaragu uhoraho yitwa Pawulo kenshi nahishuriwe iri jambo we Pawulo ndamwita igishirira cokowe mu muriro kivugutsiwe na mpemu yera kuko Pawulo ntiyigishijwe n'umwana w'umuntu ariko Pawulo yigishijwe na mpemu yera yahishuriwe amajambo y'Imana na mpemu yera yambiswe inkomezi z'uhoraho na mpemu yera yambiswe imbaraga yahagaze mu nkomezi mu nsinzi mu rukundo akenye ukuri ari mpemu yera mushoboje hanyuma Pawulo acayandikira abikorosayi igice cya gatatu ku murongo wa 16 ariko rero ubusi Pawulo kandi ari karabwira abikorosayi ni mpemu yera umwe yakoresha Pawulo niwe ari karabwira je na wewe acavugira ijambo rikomeye cyane ati ngo aya majambo ari muri iki gitabo aho ni gatatu 16 abikorosayi ngo aya majambo ari muri iki gitabo wame uyarimbura ngo aya majambo ari mu gitabo wame uyarimbura ijoro n'umurango igihe Yosua yabivuga ubu rero uyu Pawulo acyavuga ngo ijambo rya Kristo ariyo ya majambo nyene Yosua yabwigwa ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye riri mwubwenge kugira ngo je na wewe tubwirane zaburi amatazirano y'ivyamuhemu hanyuma 17 acarivuga ngo ivyo mukora byose ngo mwame mubikora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kubwivyo rero aha rero uyu nyene Salomo acavuga ijambo rikomeye cyane ati ngo twibuke umuremyi wacu hakiri kumurango gutarira uravye umusiguzi yarahanura uyu musiguzi yarabwiriza uyu musiguzi yaranaha yarahanura nabantu ubu rero ni muhemu yera agira aduhishurira aya mabanga mu minota nahawe wumvirize ingene havuga je na wewe ingene uhoraho ariko aratubwira muhemu yera abwira ngo aduhishurira amabanga ijambo nababwiye rivuga ati ngo twebwe dukiye gukora ibikorwa by'uhoraho hakibona tutara hataragira igihe kugira ngo twiganyire twicuze hataragira igihe tuvuga ati ngo siyo namenya esiyo namenya iza ibintu byononekaye atacukirokora hanyuma ngaha muhemu yera rero ari karatubwira ati ngo kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe Imana ishimwe cyane urabona ukiri umusore ukiriteruka risama ushobora no gukora ibikorwa byose ushobora no gukorera Imana kuko ijambo ryavuga ati ngo nandikiye imisore kuko ishoboye Yesu nashimwe cyane twebwe imisore turashoboye bidasigura gusa ko ari abahungu ariko ugwaruka ubarurimwo imisore ukabarurimwo n'inkumi kubw'ivyo rero ni je nawe kugira ngo duhaguruke muri kino gihe cyanone muri 2023 uno munsi ari 20 z'ukwezi kwa mbere kugira ngo duhaguruke dukore ngo twibuke umuremyi wacu mu minsi y'ubusore bwacu tutarasaza ngo kandi wame wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe Yesu nashimwe ngo imisi mibi itaraza. Yesu nadufashe cyane. Hari igihe twibuka gukora ikigo cy'Imana dushitse muri karingana mugoma. Hari igihe twibuka gukora ikigo cy'Imana dushitse mu bibazo cyangwa ugasanga twibutse guhamagara Imana ari uko duhuye n'ivyago. Ariko turi mu byiza, turi muri ruyenge tukibagira Imana. Ariko ngamuhe mu irari karatubwira. Twibuka umuremyi wacu mu minsi y'ubusore bwacu, iminsi mibi itaraza. Imana ishimwe cyane. Ngo iminsi mibi itaraza, ngo igihe kitarashika aho uzovuga uti nta kikinezereza. Imana idufashe cyane. Birababaje cyane kubugwaye ukaremba kandi ukiri muto, ukumva umenga ubuzima burakwankiye, ukumva umenga umubiri urakuremereye, ukumva umenga biranse, hamwe kuvuga ati usiye uvuga ati ngo nakikinezereza. Imana idufashe cyane. Ugatangura kwibuka ngo Mana ntabara, Mana mfasha, Mana ndokora. Ariko mu gihe wari ukomeye wibagira kuvuga ati Mana reka ndagushime. Ariko ijambo y'Imana rikavuga ati ngo twame twibuka umuremyi wacu mu gihe cyiza no mu gihe kibi. Kuko tudashobora gusa kwakira ibyiza n'ibibi navyo. Yesu nashimwe cyane. Kubw'ibyo rero iri jambo riko riraduhugura, riko riratwigisha kugira ngo dukorere Imana yacu muri kino gihe cya none, mu busore bwacu, hataragira igihe twicuza canke mu gihe turuha. Imana idufashe cyane. Ngo izuba n'umuco n'ukwezi n'inyenyeri bitaracura umwiza. Imana idufashe cyane. Hari igihe ushika mu bihe wahora uryohe gutibuka umuremyi, ariko mu gihe ushitse muri karingana mugoma ukabona umenga nta zuba ukibona, ukabona umenga nta byiza ukibona, ukabona umenga bimwe biyagayaga ntavyo ukibona, ugatangura kuboroga no kwicuza. Imana ibidufashe cyane. Ariko ni gihe cyanje na wewe kugira ngo dukorere Imana muri runo busore bwacu, tuduga imisozi, tuje hirya no hino, tuje kure cyane, kandi uhoraho atwongere inyota n'inzara yo kurondera ibyo uhoraho. Nk'uko impongo cyangwa impongo kazi ihuzagizwa irondera aho yoronka amazi kabura, ni nk'uko twogira inyota n'inzara yo kurondera ibya Kristo. Ikarenga imirambi ya mpongo cyangwa ya mpongo kazi, ikarenga imirambi ikabura amazi, ikarenga udusozi ikabura amazi. Urazi ko impongo yiruka cyane. Ikibuka ahantu higeze kuba hari umugezi, ikagenda yiruka n'inguvu nyinshi ifise inyota, igasanga hamwe hari umugezi ikamanuka epfo mu mwonga, igasanga mu mwonga amazi yarakamye hajya yaziga amazi, igasanga hari amezi ivyatsi nk'uko ngene hano hari ivyatsi, igatangura kununuza bijya ivyatsi. Naho rero kugira ngo ironke amazi, natwe tugira inyota n'inzara yo gukora uhoraho muri kino gihe cya none, muri kino gihe tukira abasore, tukira imiyabaga. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ngo izuba n'umuco n'ukwezi n'inyenyeri bitaracura umwiza. Inyenyeri nibijya biyagayaga, nibijya vyakuryohera, nibijya vyakunezereza, nibijya wumva umenga je ndimija hariya, ndaja hariya, ndagenda hariya, ukumva umenga uracariteruka risamba. Ariko iyo ugwaye umubiri ukakwankira, utangira kwicuza, ukavuga ati ese iyo namenye. Imana idufashe cyane. Ngo kandi bicu ni ngo izuba n'umuco n'ukwezi n'inyenyeri bitaracura umwiza, ngo kandi bicu bikagaruka bikagarura imvura imaze guhita. Igihe cy'imvura, imvura iragwa, imvura izanye umugisha, imvura bisigura ni gihe uba uri kuraronka ibintu bitotahaye, ni gihe uba uri kuraronka ibintu vyeze, ni gihe uba uri kurahezagirwa, ni gihe uba uri kuraronka ibintu nyene bisa n'icyatsi kibisi, ni gihe uri kuraronka ibintu buri muntu wese aguha kaze, buri muntu wese akubabwira ati ngo urakaronka iki n'iki umuntu wese. Ariko mu gihe umaze kubibura, ucumenga imvura yahise, ucumenga umuco wakuvuyeko, ucumenga izuba n'ukwezi byakuvuyeko, ariko ntube mu gihe cyo kwicuza, ariko bisaba dukorere Imana yacu muri kino gihe cya none tugifise inkomezi. Ngo ku munsi abazigamye b'inzuba, umurongo wa gatatu, ku munsi abazigamye b'inzubawe bazotetemerera. Yesu nadufashe cyane. Yesu nadufashe cyane. Abazigamye b'inzu bacu n'aya maboko. Yesu nashimwe cyane. Namba hari ikintu gishobora kuza kugira ngo kigutere urifashisha amaboko. Namba hari ikintu kiza kugira ngo kikuje mu jisho witabariza amaboko. Namba hari ikintu kiza kugira ngo kikonone mu mutwe utabariza amaboko nambare ikintu kize kugira ngo kigukore ko canke kugire nabi ukoresha amaboko abazigamye ibinzu bawe naya maboko bisigura iki amaboko yacu tuyakoreshe muri kino giye cyanone tuyakoreshe muri runo bihe ugira uhora hadukoreshe 2022 yararenganye naho tutaronse ivyo twari dukeneye ariko muri 2023 turimwo mu kwezi kwa mbere tariki 2022 reko uhoraho adukoreshwa ashaka kugira ngo dukorere uhoraho mu busore bwacu igihe kibi kitaraza hatarigira igihe twicuza Yesu nadufashe cyane ngo kumunsi bazigamye ibinzu babazotetemera ariyo aya maboko yacu reka tuyakoreshe muri kino gihe cyanone tugikomeye ngo kandi abanyenkomezi bakabunda Yesu nadufashe cyane abanyenkomezi ni imitsi yacu ndashobora kuba nk'ikiritera nka risama kuko nkifise inkomezi ndashobora kuba nkikoresha abanyenkomezi banje ni gihe numva umengano kwimiza no hejuru ni gihe numva umengano kwitari no kwi tereka hariya canke nkimija hariya nibo banyenkomezi imugiye nkifise amagufa canke imitsi igifise inkomezi Imana ishimwe cyane ariko ijambo ryo rivuga ati ngo twibuke umuremyi wacu imitsi mibi itaraza ngo we wa musore we nuronde ruhoraho bigishoboka kwabonwa Yesu nadufashe cyane ngo kandi abanyenkomezi bakabunda Yesu nadufashe cyane mugihe ugifise inkomezi mugihe ugifise amaguru agikomeye cyangwa amaboko agikomeye hataragira igihe cyuko wicuza ngo nashaje ngo numva ngo bamere ngo merewe nabi ngo numva byanse ekanamba ariko twebwe basore kandi nibisigura gusa ngo nugwaruka naho ufise imyaka 40 50 60 70 80 ubukira umusore muri Kristo Yesu Yesu nashimwe cyane Yesu ashimwe ngo kumunsi abazigamye ibinzu bazotetemera ngo kandi abanyenkomezi bakabunda abasi abagasigaho Yesu nadufashe cyane Yesu nadufashe cyane ngo abasi abagasigaho aba basi bavuga na yamenyo yacu reka dukorera Imana yacu amenyo akiriho birababaje cyane kuvuga ubutumwa utakigira amenyo birababaje cyane kuvuga ubutumwa waramaze kuba bishinyari birabaje cyane kuvuga ubutumwa utakigira amenyo abasya naya amenyo twese dufise amenyo 32 hefo ni 16 harugu ni 16 biraryoshye cyane kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa kuvuga ubutumwa uriko ufise amenyo akwiye kenshi mvuga ubutumwa mu bitaro mvuga ubutumwa mu isoko mvuga ubutumwa mu ibarabara hariyo hose ko jewe ndi umuvuga butumwa muri kino giye cyanone ndavyine ndavyishimiye ndavyinezererewe kuko Imana ikima imuhe muri inkomezi itangize ikimuga mu buryo kanaka kugira ngo inkomezi ndayikore muri kino giye cyanone abasya naya amenyo yacu Imana ishimwe cyane Imana ishimwe ngo bagasigaho kuko babaye bake mbega tuzokorera Imana amenyo yacu yabaye make ekanamba reka dukorera Imana yacu amenyo yacu agikomeye amenyo yacu agikwiye kugira ngo dushimishe uhoraho Imana yacu ngo kandi abarungurukira mu madirisha bagahuma Imana idufashe cyane abarungurukira mu madirisha naya maso yacu birabaje cyane gukorera Imana yacu duhumye cyanke ukamenga tubona iminzerere cyanke ukabona umenga tubona nk'abatabona Imana idufashe abarungurukira ku madirisha naya maso yacu nk'ubu ndashobora kubona umuntu ari ku metero 300 imetero 200 imetero 400 ndamuzi neza nkamuraba ndavuga tujya ni kanaka nsindagerige cyo guhwihwisha birababaje cyane gukorera Imana uhwihwisha ijambo ry'Imana tubwira ati ngo Mose yamaze imyaka 120 atarigera ahwihwisha abona neza cyane reka natwe muri kino giye cyanone dukorera Imana yacu tugikomeye dukorera Imana yacu tugifise inkomezi kuko ijambo ry'Imana ritubwira ati ngo twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'ihoraho hakibona ngo we wa musore nurondera uhora bigishoboka kwabonwa Yesu nashimwe cyane ndiko ndarangiriza hano ijambo ry'Imana itubwira ati ngo kandi abarungurukira mu madirisha bagahuma bakumukundwa w'Imana mwizigwa w'Imana watoranijwe hitamwo ukorera imana yawe ugikomeye ugifise imwemu z'abakiri bazima, hitamwo ukorera imana yawe ugifise imbaraga, hitamwo ukorera imana yawe ugifise ubushobozi. Ukivuga ati genda duga imisozi, genda jya hijya no hino, genda jya hijya no hino, aho baguhamagaye genda uvuga ubutumwa, aho baguhamagaye genda watura ubwami, wagura ubwami bw'Imana kubwo umugambi Imana igufitiye, mukundwa w'Imana, mwizigwa w'Imana, muraganwa na Kristo. Ntiwibagire yuko umwuzukuruza wa Aburahamu, ntiwibagire yuko na wewe uri umunyisiro y'amasezerano. Haguruka muri gihe, muri kintu gihe cya none, haguruka kugira ngo dusengere igihugu. Kuko ijambo ry'Imana mu ngoma ya kabiri gice cy'indwi ku murongo wa 14 hatubwira ati ngo maze abantu banje bitirirwe izina ryanje, ngo nibasenga bakarongera bakarondera munyonga hanje, bagaheba ingeso zabo mbi, ngo nzoheza ndabumve nk'izi imitima yabo nk'izi n'igihugu cyabo. Mukundwa w'Imana, Imana ikumpezagirire, Imana ikongera inkomezi, Imana igushoboze, nanjye nshoboze, kugira ngo turamirize mu rugendo dukore igikorwa cy'Imana. Kuko iyo umuntu aseze isi, icaherekezwa ni kimwe gusa, aherekezwa n'imirimo yakoreye muri nosi. Icyo tuzogaragaza imbere y'Imana, imirimo twakoreye muri nosi tukiri imisore, Yesu abampezagirire, Yesu abongera inkomezi. Twebwe dukiye gukora ibikorwa by'uhoraho hakibona, nuko muhezagigwe, nuko mwongegwe imbaraga kandi mujyohegwe muri Kristo Yesu.
Amen. Urakoze cyane Thierry, turagushimiye cyane Thierry Chombo. Ijambo rikomeye cyane natubwiye ngo dukorere Imana, dukorere Imana tukiri mu myaka yacu y'ubusore. Igihe kibi kitaragera uzovuga nti ngo nibigishoboka, atakiguhimbana na kimwe kizuba gihari, ariko ko bigishoboka ko dukorere Imana, ko dukorere Imana mukuri no mu mwemwe. Turagushimiye cyane Thierry, ki ni gice cya mbere cya tse dukoranye nawe ni parti ya mbere cyane gice cya mbere twaye na Thierry, ariko rero ni gice cya kabiri tuzokorana kandi ubwira kandi kabiri kandi Ry’Imana imuhezagire cyane kandi gusubiza aho wakuye ti.
Murakoze cyane namwe, Imana ibampezagirire, ibandanye ibungura ubundi bwenge n'ubumenyi, mugume mutera intambwe mu kimbere.
Amena. Turabyakiriye byose. Namwe nshuti bakunze ba Wandomesha Ritsi, ndabashimiye mwese muri kumwe na Fred Brian Izonyibuka mu kiganiro Tahura Ijambo, anari kumwe na Thierry Chombo, umukozi w'Imana cyangwa umuvuga butumwa benshi bazi ku izina rya Chombo, akaba ari umukozi w'Imana wakorera mu ishengero ryitwa Life Center mu Nyakabiga kwa Pasteur Marc Kagisye. Nuko hama namwe mwarahezagiwe cyane, mukomeze gukurikirana ibikorwa bya Ry’Imana Charity, ubutumwa, inyigisho bitandukanye byose. Bye bye, rero mwarahezagiwe, nawe ubutaha.